nimukundiye kwabaho nigeze gute nimukundiye kwabaho bararereka baraba ngo turabe ahakwa hava nawe amazi imisi bavuga ngo turabe kwa hazo hava turabe kwa hazo harenga kuri zo harenga ndavuze ngo zo harenga kuko imbere Imana yavuze imbere yuko bavuga Imana yakuvuze ko imbere yuko bavuga
ntabwo yumvise neza
icyo Imana yavuze ntabwo gihindurwa n'amajambo y'abateba gusa
Aleluya
Pawulo akiri mu mazi ubwato bwagize ibibazo n'imipfunda ngo abantu bamaze igihe batajya bihebujwe n'urugendo babona ko bagiye gupfa mu ijoro Marayika araza abwira Pawulo aramubwira ngo bwira abantu bajye kuko abari mu bwato bose nta n'umwe azopfa ndabemereye bose ko bazojabuka yari afise amakuru abo bari kumwe batazi na ugenda n'amakuru ababanye bawe batazi
bambona ngenda n'ibirenge ariko ngenda n'amakuru y'uko
igihe kaserutse bazokwibaza ngo cyenda bimenye uwo munsi ayo makuru narinda yasi bibiliya ivuga ngo icyo abayuda basumba icyo abanyamahanga abandi n'igiki nuko babika ijwi byasezeranywe n'imana icyo urushije abandi n'igiki nuko ubika ijwi isezerano n'imana
haleluya
icyo barushije nuko ufise isezerano batazi
Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni Baracyahe kwijuru ritabaye Uzashima Imana Bose babireba Icyubahiro cyayo Ukihe bakureba
Aleluya
Umugabo Danyeli baramwanze Baramwanze maze bajinama Bacinama